Kia ora everyone. I hope you've learned a few new Māori words this Te Wiki o Te Reo Māori. Kia pai tō rā, kia roto, oranga me tō whakanui. Live long and prosper.